Sisi hatuogopi vijana, tumeamua hatumtaki devo. Shindo shindo e shetani, twende
Takura.
Ini ngoma yako ama ni ngoma
yako? Ima tumimbie kwa umati na watu.
What the fuck?
Ah, wa. Wabaya katimwagia makamasi. Ah. Hey.
Wait. Hey. Out. Ah, my.